Kweli qanda lingezantsi, iqondo GOH linomlinganiso ongu-3 ohlulohlulwe ngo-2 radians, okanye mandithi okwimo ye-radians. Ngubani umlinganiso womgca GH, lo uxhasa iqondo esilinikiweyo, okanye lo mgca iqondo likhamisela ngakuye? Masithi iqondo GOH ngu-theta. Siyalibona umase liqondo leli yalipha esiphakathini kweqanda lethu. Masibhale ke ukuba u-theta ungumlinganiso weqondo GOH. Kubani umlinganiso ka-GH? Masibize ulinganiso lika-GH ngokuba ngu-S. Siyabona la ndawo ndiyifake umbala. Yile ndawo ndithi ixhasa iqondo lethu okanye iqondo lethu lithi likhamisele ngakuyo. Umlinganiselo walo mgca siza kuthi simbize ngokuba ngu-S. Wakona sinikwe nomlinganiso walo mgca ubizwa ngokuba radius. Simnikiwe kwathiwa u-R ngu-6 centimeters. Into yokuqala ekufuneka siyicinge kukuba yintoni ubudlelwane phakathi kweqondo elikwimo ye-radians nomlinganiso walo mgca okanye lo mgca livulekela okanye likhamisela ngakulo iqanda lethu. U-S ungumlinganiso oxhasa iqondo u-theta apha kulo mzekelo. Siyabona napha kumfanekiso wethu ukuba la mgca uxhasa le migca mibini ithi yenze iqondo lethu elingu-theta. Into esiyaziyo kukuba iqondo elithe lalinganiswa ngokwemo ye-radians lilingana no-S ohlulwahlulwe ngu-R. U-S umele laa ndawo bendiyicacisa ndithi iqondo lethu livulekela ngakuyo. U-R ibe ngulaa mgca usuka esiphakathini uya kutsho kumngqa okanye uya kutsho ku-S weqanda lethu. Ukuba lo mlinganiso u-S ebe ngoweqanda elipheleleyo, besiza kuba no-theta olingana no-S. Uqaphele ukuba lo theta wethu sithe ulinganiswe ngokwemo ye-radians. Ngoku xa sinolwazi olu silibhale apha, masijonge izinto esizaziyo kuqala nesingazaziyo. Okokuqala, ukuba singathi apha kumlinganiso wethu siphinda-phinde macala omabini ngo-R, singathi sifumane u-R ophindaphindwe ngo-theta olingana no-S, ngoba kaloku kweli cala lisekunene u-R no-R bayahlabana. Singathi sifumane u-R olingana, uxolweni u-S olingana no-R ophindaphindwe ngo-theta. Singathi sisombulule lo mlinganiso ongezantsi okanye lo ungentla. Kodwa ke apha eyona nto sifuna ukuyazi kumlinganiso ka-GH ukuba ngubani na. Yaye siyayazi ukuba besenze umlinganiso ka-GH wamelwa ngu-S. Loo nto ithethe ukuba ngoku siyakwazi ukufumana u-S ukuba ngubani na, ngoba sinayo i-radius u-R lowa siyamazi ukuba ngu-6 centimeters. Besilinikiwe neqondo lethu elikumele radians langu-3 ohlulwahlulwe ngu-2. Loo nto ithethe ukuba sizokuba no-S olingana no-6 ophindaphindwe ngo-3 ohlulwahlulwe ngo-2. Sino-6 ophindaphindwe ngo-3 osinika u-18. U-18 umhlulwahlulwe ngo-2 usinika u-9. Loo nto ithethe ukuba u-S ulingana no-9 onempawu ekwi-centimeters. Sibe sigqibile ngesibalo sethu.